Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio itangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mwakoze kwitaba isango ry'amakuru ya radio haguruka yo kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya 16 ruhuma umwaka w'2024 nabanahera ku ngingo nkuru nkuru diagize abanyagihugu bahora bakora urudandazwa rwo guhanahana amafaranga kuri rimikashi aho bita abaja bavuga ko basanze ishyirahamwe rimitere ryarabatse ubasha bwo kubandanya bakora mu kubaka amakarte sime bahora bakoresha ni nyuma yaho bamwe muri abanyagihugu bahagaritse ako kazi isiguro batanga muca muzumva muri ano makuru abanyagihugu begereye ahitwa ku musufe muri zone kanyosha komine muha mu gisagara cya Bujumbura ahari transformatere ya Regidezo basaba ko iyo transformatere yo kwimurirwa mu kindi kibanza ni nyuma yaho ihitanye ubuzima bw'umunyagihugu kuri uwa gatatu heze abanyagihugu bakaba biyamiriza ibiri mu itangazo rya Regidezo ivuga ko uwo yapfuye yari agiye kwiba utwuma tw'iyo transformatere turabwira n'ibijyanye n'inzara igeramiye abanyeshuri bo muri kaminuza y'Uburundi na kaminuza nderabigisha ENES abo banyeshuri bavuga ko bamaze igihe kirekire badakubitse ijisho amafaranga y'ingurane bahabwa na leta kugira bashobore kubaho mu buhinga bw'ibyuma hariyo Jisiro n'Imanirakiza Aline Munezero n'Igendi kuri mikro mu kanya tuja mu idonido
Avec des gens comme ça, on n'arrive pas à la vision. On n'arrivera pas à la vision. Atawaye changement yukuri, hari abantu batazingenye jo bizomera. Kumure kubera umurongozi mubi bafise. Igihugu hari abakigambanire. Haba trahishije abanyagihugu, bababwiye bati twari twizeye yuko none rawo. Twari tuzi ko wewe mu kitandaro zo dufasha none rawo. Ibyo bikogwa ntitubihereze Imana ngo ibihezagire, kuko niyo bihezagire.
Nico gituma abarundi bakwiye guhagurukira rimwe yaba abihebeye imana abatihebeye imana amashengero atandukanye abantu bo mu buryo bwose butandukanye bakwiye guhaguruka kwese hamwe tukaja hamwe tukiyamiriza iyo ntwari ku butegetsi uyu munsi yazanye amahano cane cane vuba na vuba imana ihindure ibintu mu Burundi izana intwaro ibereye izana abantu by'ukuri bashobora gushira inyungu imbere z'umunyagihugu uyu wari we wese haje intwaro by'ukuri ishobora kurengera agateka kazina muntu haje intwaro ishobora kumva amarira y'abarundi
ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahikaze nta wundi ko aragasha Bukavu kenshi mwanyagihugu kavuye kukurambirwa n'intwari ya CNDD-FDD ariko icyo bikoze abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza bahisemwo kurandura imirima y'icyayi kugira biterere ibindi bitegwa biturutse ku giciro gito cy'amababi bariwa na leta y'u Burundi nk'uko byibonekeza bikemezwa n'ubuyobozi bw'ihinguriro ry'icyayi rya Gwegura abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza baramaze kurandura amahegitari arenga 25 y'igitegwa cy'icyayi ibyo bikaba byibonekeza cyane cyane mu mirima yo mu makomine ya Muruta na Kabarore abanyagihugu basigura ko bahisemo kurandura iyo mirima kugira biterere ibindi bitegwa kuko amafaranga leta ibaha ari make cyane mu gihe bagumye basaba ko bokongerwa amafaranga leta ikica amatwi kandi icyo gitegwa kibasaba uburyo bwinshi n'ubuhinga budasanzwe mu kukirima bamwe mu banyagihugu bahaye ijambo radio Haguruka bagize bati nduguruye twa mugina leta niturenza amafaranga 350 ku kiro cy'amababi y'icyayi ayo mafaranga yo tumariye iki n'inguvu dukoresha mu kurima icyo cyayi bongeye bati twahisemwo kubirandura kugira twirimire ibindi bidusahiriza muri buno buzima buzimbye turimwo leta yacu ntiyigeze iha agaciro uburimyi bw'igitegwa cy'icyayi kandi yari igitegwa njabukamazi ndugaye twa mugina naho biri uko mu buyobozi bw'iyo ntara ya Kayanza baragabisha umuntu wese azosubira kurandura icyo gitegwa kazohanwa nk'uwononye itunga ry'igihugu abandi banyagihugu twayaje bavuga ko bibabaje kumva ayo mahegitari nk'ayo yose arandurwa ariko baragwa bakagaruka mu kuvuga ko abarundi bakwiye kwereka leta ya CNDD-FDD kitabitayeho nabo bashobore kwifatira ingingo ngo kuko birababaje kubona leta ihari itigeze iha agaciro igitegwa njabukamazi gishobora kuzana amafaranga mvamakungu ariko abategetsi bakigumira mu byo kunyuruza amafaranga ava muri icyo gitegwa ubona ko n'ishyirahamwe OTB bamaze kuritembya mwari mwejeje kubyumva mu ngingo nkuru nkuru basaba gutunganirizwa bagasubizwa imirongo y'amakarte sime bahora bakoresha abo n'abanyagihugu bahora bakora urudandazwa rwo guhanahana amafaranga kuri rimikashi abo bita aba agent bavuga ko basanze ishyirahamwe rimikashe ryarabatse ububasha bwo kubandanya bakora abo banyagihugu basigura ko bamwe muri bo bahagaritse ako kazi kubera guhomba bifatanije n'ubuzima buzimbye mu Burundi bakavuga ko badatahura igituma baciye bakwa izo karte sime abandi banyagihugu bavuga ko ibyo mu Burundi bigoye ngo kuko ibyo byavuye ku bukene bw'ayo makarte sime burangwa muri limitere byinshi na King Breze iranzi
abo banyagihugu bahora badandaza ibyo guhanahana amafaranga bita aba agent bari mikashi bashikiriza ko batangaye basanze batswe ububasha bwo kuba aba agent ku makarte simu yabo ibyo bikaba byakozwe n'ishyirahamwe ryo gutumatumanako limitere ryitwaje ko batariko bakoresha izo karte simu abo banyagihugu bakavuga ko bari bahagaritse akanya gato ibyo gukoresha ibya limikashi kuko bari bahombye bivanye n'ubuzima butoroshye barimwo mu gihugu cy'u Burundi bakaba bariko biyungunganya mu kurondera agatahe kugira babandanye ako kazi kabo abo banyagihugu bababazwa n'uko naho bashika muri limitere badasubizwa ububasha bwa agent limikashi kuri izo karte simu zabo kuko muri limitere harangwa ubukene bw'izo karte simu dutega amatwi uwo munyagihugu yahora akora ako kazi aravyigana ijwi ryiwe ryahinduwe kumva z'umutekano wiwe
Nkuvuga ko kandi nsanzwe dukora kuri bya mikasi aba agasoko arahari ese aba aja hagera yaho bamwe bahagaritse kumva bitandukanye bari hagaritse kubikora kumva bitandukanye ibyo byari mikasi muri aka kazi kimwe twakoresha twaragumanye aka kazi katatu twagakoze imana iduhe gahunda tukagakoze udutahe kugukurira dukoreze bandana yamwe yinjiye amakarita cumi yari mutazi ntiyari kurasohoka beta itarasohoka ntitweze twata dusanga serivisi yaba azabaye dukuye nkuko dusigaranye karita cumi isanzwe ikaba karita cumi nk'umuntu uwo ari we wese ibyo ngibyo ajya nabitwara numvise abandi bavuga ngo hariho abo banditse mesaje bamwe bamwe muri abo bakatwitse mesaje nayo twabonye nabantu mesaje ikomeye nyuma y'iminsi itatu abantu batazi bari kubarakoresha karita cumi isanzwe yuko badatse bayakuraga muga nagiye nk'umwiza kuko twavuganye mesaje nayo nabonye kandi abandi nk'uko twavugana nayo amabwiriza mesaje atabizi kuyabona.
Abo banyagihugu basaba ishyirahamwe ryo gutumatumanako Limited kubasubiza ububasha bwa aja Limikash ku matate simu yabo nk'uko bibandanya bishikirizwa n'uwo munyagihugu.
Ese tukanatera kubera gutatubane yuko ari umugambi wo gutwaka amakarita cumi yabo izo serivisi zacu tukaba dusabye ubuhake kugira ngo bazihe ababo cyangwa abandi ku mafaranga y'umurengera ariko tukaba dusaba twebwe yuko bandusabye bakadusubiza ku kazi kacu nimba ari gusabwa akazi kacu nshaka kuvuga badusubize izo serivisi zari mutazi izo kode zari mutazi tukaba dusabye dushyushye baziduhe amafaranga nyashaka nimba ari gusabwa batubwiye ko hasabwe nini dusubiye isura ku gironko mugabo badusubize.
Abandi twashoboye guha ijambo bavuga ko ibyo mu Burundi bigoye ngo kuko ibyo byavuye ku bukene bw'ayo makarate simu burangwa aho muri Limitel ngo kubona rero hageraho n'amakarate simu abura mu gihugu ngo ni ikimenyetso cy'uko igihugu cy'u Burundi cyugarijwe n'ibibazo byinshi ataho kiriko kiraja mu by'iterambere no mu by'ubutunzi.
King Breza Irangi urakenuye umushikiranganje mu byejejwe harimo amasoko ntanga nguvu ashikiriza ko bamaze kurangura ibikorwa bitari bike kugira ngo ibisagara bito bito byo mu gihugu hagati bironswe umuyaga nkuba. Uwo mutegetsi akaba yemeza ko ibyo bikorwa bigeze ku rugero rw'ibice biri hagati ya 30% n'ibice 100%. Naho umushikiranganje avuga ko bagiye gutanga umuyaga nkuba mu bisagara bito bito no mu bisagara bikuru bikuru bitari bike ntawuhari. Abanyagihugu bakaba badasiba kwidoga k'ibikorwa bisaba ikoreshwa ry'umuyagankuba bisa n'ibyahagaze kuko ubwo umucikagurika. Bamwe n'abandi bakabona ko abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bari bakwiye kwemanga ko ataco bamariye abarundi baheze bakinjure. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima.
Ibisagara bito bito vyo mu gihugu hagati bigiye kuronswa umuyagankuba kandi ibikorwa bijanye n'uwo mugambi bigeze kure nkuko bivugwa n'umushikiranganje Ibrahimu Uwizeye ajejwe amasoko ntanga nguvu Ubutare na Gataka ku majwi dukesha radiyo Izere FM. Uwo mutegetsi akaba yemeza ko ivyo bikorwa bigeze ku rugero rw'ibice biri hagati ya 30% n'ibice 100% kugira ngo ibisagara bito bito vyo mu ntara ya Bubanza bironswe umuyagankuba. Umushikiranganje Ibrahimu Uwizeye avuga ko ibikorwa vyo gushiraho intsinga bigeze ku bice 97%.
Intsinga twita moyenne tension zishika ibirometero bitandatu n'ikirometero kimwe n'ibice bitandatu by'insinga twita basse tension byarakozwe kugira bahe umuyagankuba ibisagara bito bito bya Murengeza na Musenyi Mpanda mu ntara ya Bubanza bishitse ku rugero rw'ibice 97%.
Ibikorwa vyo guha umuyagankuba igice ca komine Mugwe intara ya Cibitoke ngo bigeze ku bice 98%. Nayo ibikorwa vyo gushinga imashini zo ku rugomero rwa Mugere ngo vyakozwe ku bice 100%.
Ibirometero bitatu n'ibice 9 by'insinga twita za basse tension byarashyizweho ku musozi Manege wa Murugwi mu ntara ya Cibitoke. Ibikorwa bigeze ku bice 98%. Amamashini y'urugomero rwa Mugere byarakozwe ku bice 100%. Umugambi wo kubaka umuhora wa kilovolti 220 bw'ubujumbura genda Kamanyora, ibikorwa byo kubaka uwo muhora birabandanya bikabigeze ku bice mirongo indwi na bine n'ibice mirongo umunani n'umunani ku ijana.
Umushikiranganje Ibrahimu Uwizeye mu vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu avuga kandi ko hariho umugambi wo kubaka umuhora wa Kigoma Gitega, ibikorwa bikaba bigeze ku bice 38 kw'ijana.
Umugambi wo kubaka umuhora wa kilovolti 220 wa Kigoma Gitega. Umugambi ukaba umunsi ugeze ku bice 38 kw'ijana, nawo ni umuhora wa kilovolti 220. Tukaba twarawuhinduye ko aho waca mu vyegwa twasanze uca hejuru y'ubutare nabwo nyene dukeneye, ico biba ngombwa yuko duhindura aho uwo muhora uca.
Naho uwo mushikiranganje avuga ko bagiye gutanga umuyagankuba mu bisagara bito bito no mu bisagara bikoro bikoro bitari bike nta wuhari. Abanyagihugu bakaba badasiba kwitoga ko ibikorwa bisaba ikoreshwa ry'umuyagankuba bisa n'ivyahagaze kuko uguma ucikagurika. Bamwe n'abandi bakabona ko abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bari bakwiye kwemanga ko ataco bamariye abarundi baheze bakenjura.
Urakoze Dondo Diemba z'umutima. Abanyagihugu begereye ahitwa ku Musufe muri zone Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura hapfiriye umunyagihugu ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 14 Ruhuma uyu mwaka 2024 yishwe n'umuyagankuba bitewe na transformatere iri muri ico kibanza. Bariyamiriza ibimwitangazo rya Regidezo rivuga ko uwo yapfuye yari agiye kwiba utwuma iyo transformateur abanje kumena uruzitiro rw'insinga ruyubakiye. Abo banyagihugu biboneye uko iryo sanganya ryagenze basaba ubuyobozi bwa Regidezo kutabandanya bwiteza utunyoni bimurire icyo cyuma mu kindi kibanza kuko gishobora kubandanya c'inkumbi. Nayo kutembera k'ibyuma by'iryo shirahamwe biriko bitwara ubuzima bw'abanyagihugu ngo ni ugutinya kuriha indishi y'akababa. Eka mbere ngo biri mu bigize indongo zikomoka mu mugambwe CNDD-FDD zama zifata ikintu cirabura zikakigira icera. Vyinshi kuri ino nkuru tubibaze inofa igira neza.
Muri iryo tangazo Regidezo yashize ahabona ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya 15 ubuhuma 2024, inyuma y'umunsi umwe gusa umuntu agira kabiri atakaje ubuzima kubera icyuma cy'umuyagankuba bita transformatere iri aho bita Musufe muri zone Kanyosha komine Muha yo mu gisagara cya Bujumbura. Kandi mu kwezi kumwe gusa Regidezo imenyesha ko uwo munyagihugu yahasize ubuzima yari yinjiye ahari iyo transformatere abanje kumena uruzitiro rw'insinga ruyubakiye. Iryo tangazo rya Regidezo rikavuga ko muri iyi minsi ibonekeza ubusuma bw'imonogoje bwo kwiba utwuma turi mu bikoze transformatere ngo hamwe n'insinga ziva kuri transformatere. Regidezo ikavuga ko gushika ubu transformatere indwi zose ngo zasahuwe utwo twuma hamwe n'insinga ziva kuri zo. Regidezo igatanga uturero twa transformatere ziri Isororezo, Gasekebuye, Kabondo West, Mutangano n'ahandi. Naho muri iryo tangazo rya Regidezo babandanya bemeza ko abo bicwa n'ico cyuma vyaryo ari abasuma abanyagihugu bo baravyiyamiriza. Mbere bakavuga ko n'iryo tangazo ryivuguruza mu vyo rivuga ngo kuko Isororezo, Mutangano n'ahandi abatwaye utwo twuma batafashwe na nyamuyagankuba ariko ibara rikaba ririko rigwa kuri transformatere yo ku Musufe, basaba ariho ko Regidezo itobandanya yiteza utunyoni ahubwo ishire iyo transformatere ahantu itabandanya yiha inkumbi. Uwundi we yandikiye Radio Haguruka avuga ati tuguriye twa Mugina, nabuze icyo mvuga mbonye itangazo rya Regidezo ni kuri transformatere yo ku Musufe izomara abantu. Naho Regidezo ivuga uko ngo muntu w'ejo ku wa gatatu transformatere yamukweze abantu bose babona mbere barakoma n'induru. Regidezo nireke kubesha, ahubwo ni amayeri yo kwanka kuriha indishi y'akababaro. Tugaye twa Mugina. Abanyagihugu bakagiriza ubuyobozi bukuru bwa Regidezo kwama gushaka kwikurako amakosha nk'uko vyama bigendera abategetsi bose bakomoka mu mugambo CNDD-FDD bafata ivyirabura bakabigira ivyera. Tubibutse ko ku igenekerezo rya mbere Ruhuma mwaka w'2024 umunyagihugu yapfuye afashwe n'umuyagankuba aho nyene ku Musufe biturutse kuri iyo transformatere nyene. Abanyagihugu bakabona ko ivyo bituruka ku gufata minenegwe ibintu kw'abategetsi baturuka mu mugambo CNDD-FDD bibuka gutuma gutunganya ibintu inganda zibanje kutikira
urakenuye nawe ino soni gira neza tubanze dusabe mu buhinga bw'ibyuma baduha karuhuko gato duce tubandanya makuru ya radio haguruka
rekura abana b'u Burundi haheze imyaka umunani ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi biri mu mabohero atagira izina bazira guharanira inkingi z'amahoro twarazwe n'imfura za Afrika Nelson Mandela na Julius Nyerere ngo Burundi buve mu marira maze amahoro arama atsimba tare abo bana b'u Burundi nibazira ko barenza amategeko bazira kuyubahiriza bazira imvo za politike zishingiye kwiyamiriza iho nyangwa ry'amasezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro riyakomokako bazira guharanira iteka n'itekane mu cabibarutse kuko mu isi yose ibwirizwa nshingiro ari ryo nkingi y'amahoro kirazira kurera amaboko rigeraniwe haheze imyaka umunani imitima y'inzira karengane iri mu mubabaro n'agahinda abavyeyi babo abana babo bene wabo inshuti n'abagenzi ibirenge bya makurugendo n'akebo ku mutwe bagemurira intwari z'u Burundi zigorewe mu munyororo zigira intwaro igikenye wa wundi ati akabi na kabibi n'agasanzi Burundi abana b'igihugu bafunzwe bunyamaswa bafunzwe binyuranije n'amategeko mpuzamakungu arabivye agateka ka muntu iyo ugeze mu mabohero y'u Burundi impuni irakwica amarira akagutanga hasi kuko n'ukuri nta muntu w'ubuntu yobona ko bigakorerwa abana b'u Burundi ngo ntarengerwe rekura abana b'u Burundi ukibishoboye SNDD-FDD ikibanza cabo simwibuye haheze imyaka umunani imfura z'u Burundi zifunzwe n'inkona zitoteza buri munsi izina Murundi zikabangamira n'ababanyi zikibagira ko aho ziri ejo hatari kure hazoba hari abandi ko hafungwa umubiri hadafungwa umutima w'ubutwari kwifungwa rya Mandela bitabujije isezererwa rya apartheid kurugendo rwerekeje jo heza ku Murundi wese rutagisubira inyuma rekura imfura z'u Burundi ukibishoboye kuko nta Murundi numwe atazi ko zizira ubutwari bwazo ikebuke ukibishoboye kuko nta kibi nko guherera mu kibi rekura imfura z'u Burundi abarundi bahobera ibibondo byabo rekura imfura z'u Burundi imfura z'u Burundi u Burundi u Burundi u Burundi icese gisomwe na inabeza
muri kaminuza y'u Burundi na kaminuza nderabigisha NS havugwa inzara izuri inzara abanyeshuri bavuga ko batakigira icepfo n'icyaruguru kuko hacigihe kinini bataronka amafaranga y'akagurane bita pre-bourse bamwe bakaba batanguye gusohogwa mu mazu babamwo abo banyeshuri baratakamba ko leta yobafasha ikabaronsa utwo dufaranga abandi bo bakavuga ko leta ya SNDD-FDD ikwiye kuvanwa ku tegeti ngo kuko ititayeho igisata cha kaminuza ataho izofishikanye u Burundi inkuru dushikirizwa na Ninete Nancy Mutoni abo mwumva ni abanyeshuri bo kuri kaminuza y'u Burundi no kuri kaminuza nderabigisha NS batabaza bavuga ko inzara ibagejeje habi kubera udufaranga tw'ingurane bita pre-bourse twatangiye kuboneka abo banyeshuri nk'uko babiyagiye radio haguruka bavuga ko amezi agiye kuba atatu bataronka utwo dufaranga inzara ikaba iri mu kubica aho baba bamwe bakaba batanguye no guhagarika kwiga kuko bari ko basohogwa mu mazu babamwo yabananiye kuriha kuko benshi
basanzwe bava mu ntara za ruguru mu miryango ikenye bakamanuka kwiga izo kaminuza bizeye utwo dufuranga bahabwa na leta. Abo banyeshuri batera kamo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kugira icyo akoze bakaronka utwo dufuranga naho tutabakwirira mu buzima bwa minsi yose. Ubona ko leta yanze kongereza ako kagurane bita prebourse. Tutega amatwi umwe muri abanyeshuri yeyase n'abamenyesha makuru ba radio Haguruka aho avuga ko bamwe muri bo batanguye gusubira mu miryango baje bavamwo. Ese niwe ryahinduwe ku mbo zo kumukingira.
Bishikirizwa nabo badandaza bakorera mu isoko ya Kinama haheruka gusohoka itegeko ryo kugara isoko guhera isaha 11 z'umugoroba. Iryo tegeko rikaba ritanezereje abadandaza basanzwe bakorera muri iryo soko kuko ayo masaha haba hakiri kare. Ubona ko ayo masaha y'umugoroba bahora bagurirwa n'abakozi ba leta baba ariko bataha bava ku buzi. Abo badandaza bakabandanya basigura ko abafite ibidandazwa bikunda kononekara nk'inyama, imyembe n'ibindi baca baja mu ruhombo ari byo byari byatumye baca batangura gusohokana ivyo bidandazwa kugira babidandarize hanze y'isoko mu gihe isoko yugawe. Ariko naho nyene abo badandaza ntiborohewe kuko abajeje umutekano w'isoko bari kumwe n'imbonera kure zawo mu Kinama baca batangura kubiruka ko bakabambura n'ivyo bidandazwa byabo nk'uko byiganwa n'uwo munyagihugu kuri mikro ya radio Haguruka ijwi twarihinduye ku mbozo z'umutekano. Abadandaza basaba ko kubahirizwa kugira abadandaze ivyo bidandazwa byabo mu mutekano cyane naho hongerezwe amasaha yo kugara isoko. Abandi banyagihugu twayaze bavuga ko amahano intwaro ya CNDD-FDD ibandanye ikorera abarundi arenze urugero. Abarundi ngo barakwiye kwiha agateka mu kwiganzura iyo ntwaro ibacinyiza uko yishakiye.
Ndagushimiye nawe werukota na Dani. Amakuru ya radio haguruka mwateguriwe kuri no 16 Ruhuma umwaka 2024 ni hanagarukiye. Mwakoze mwebwe mwariko murayumviriza. Shimiye kandi abafashije kuyatororokanya na Jisen Manakiza yatumye mvuga mu kanyumva. Ari ne munezero nari kuri micro. Ndabifurije amahoro y'Imana na ubutaha.
Amahoro Ija barundi tungotewe Na kichani Yezani isango mudikuza Adichwa waki Ichwa lenu murango Barareda Matizishwe waga kuwa Yo wakacho wazira Abadabuku, sweba kanga, sweba kanga, sweba buri mire yo
Murugamba, 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 wabarundi Murugamba, 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 wakwiora Murugamba, 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 wabarundi
Barundi dukeneye amahoro arama
haguruke haguruke barundi haguruka ni radio ikangurira barundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na